Bakunzi bari mo TV reka tubaramutse cyane kandi tubahe n'ikaze muri kino kiganiro. Ijwi mwumva ni rya Olivier Omdishanjima ari najengiye kubana namwe muri kino kiganiro. Uyu munsi tugiye kubabwira inkomoko y'umugabo yatanguje ubwami bw'u Burundi ariko bikaba bitazwi neza inkomoko yiwe. Nta kintu na kimwe kuri ino si kidafise inkomoko canke izina. Akenshi dupfuma tubiyoberwa gusa ariko buri kintu cyose kirafise intango naho cahereye. Kiretse Imana yonyine niyo dushobora kwemera tukizera ko yamyeho kandi zokwamaho. Nk'uyu munsi wo kubwira uvuge neza inkomoko ya coronavirus udakekeranya. Ndabizi wowe uri cuvuga kandi byatanguye uhari byinshi waranagiye uravyumva uko byagiye bigenda. Uko ni nako muri kahise hari byinshi bivugwa nk'ibigereranyo gusa tukavyemera kuko atabindi tuzi. Ibyo ngiye kubabwira hano ndabiza benshi baraza kubipinga kuko atabo bavyize mu ishuri. Ariko buryo kuri sukwanditse gusa hari n'ukundi kuri kwishit kutanditse. Ni inkomoko ya Ntare Rushatsi na mutoya wiwe Kiranga ari nabo batanguje ubwami bw'u Burundi. Tuvuze gato ku nkomoko ya Ntare Rushatsi uko bivugwa kandi bikigishwa henshi mu mashure biri mu buryo bwo kugereranya nabo bakagereranya ko yoba komoka habiri. Hari aho bavuga yuko yoba komoka inkoma akaba avuka ku mugore wa Soro ariko akaba atavyawe na Soro ahubwo akaba yavyawe na mwene wabo na Soro yitwa Jabwe. Soro na Jabwe abenshi mwarabumvise n'abahungu b'umugabo yitwa Ntwero. Bivuze ngo Ntare Rushatsi aha bica vyumvikana neza yuko ari umwuzukuru wa Ntwero ariko akaba atakuriye inkoma ahubwo yakuriye Ibuha kwa inasenge wiwe yari yubatse yo yitwa Inamubuye. Aha ngo yahavuye ahabwa inka n'umugabo yatwara kariya karere kibuha nawe akaba yafatwa nk'umwami wa kariya karere. Ngo yamugabi y'imfizi iyi mfizi itangura kuzira seka izo yarafise zose irazinesha. Uwo mwami y'ubuha ngo aragira ubwoba acayirukana Ntare Rushatsi ati kumbure yo havaze umukura ku ngoma aje yaje azananya makare ngo atangura kugwanya abantu batari bake batwara ubwami no kuvuga bakuru b'imijyango. Wewe uko yabatsinda niko yagenda regeranya ubwami kose abugira bumwe no kuvuga le royaume hostile kuvuga ubwami bwinshi we yarabwigeranije abugira umujyango umwe abari na babutwara. Ahandi naho baravuga yuko yoba komoka mu bwami bwa Buganda ni mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi cyane cyane aha Rwanda no Buganda. Ariko uyu munsi menye inkomoko yiwe. Ubushakashatsi buvuga yuko izina Ntare Rushatsi iryo zina yari hawe n'abarundi mu gihe iryo yari afise ryabananiye kuvuga ni nk'uko umuzungu yitwa Von Bering w'umubirigi abarundi ryarabananiye bo baca bamwitira umuzungu digidigi. Ntare Rushatsi rero ngo yoba akomoka mu Misiri canke Egiputa ya kino gihe. Abenshi mushobora kuba mutanguye kwiyumvira muti gute kandi Egypte ari igihugu cy'Abarabu. Kumure iyo nani nkuru tuzogaruka ko hanyuma y'ukuntu Abarabu bo muri Aziya bagize ubwami bukomeye cyane bagaheza bagatera Afrika y'uburaruko bakayigwanya bakangaza abirabure bose bari bahari. Aho Ntare Rushatsi na mutoya wiwe Kiranga nabo barimwo. Aho mu guhunga kwabo bamanukanye Afrika bagaheza bakaka indaro muri Sudani. Gusa ha muri Sudani naho abarabo baje kwatera baciye bafata ingingo yo kuguma bamanuka aho bahavuye baronka indaro mu bwami bwa Buganda mu gace kari mu Rwanda guno munsi. Aha ngo bahamaze igihe kinini ari naho bigiye kuvuga ururimi rwari hafi y'Ikirundi biravuga ko coba cari igiha canke ikinyarwanda. Gusa abagabo Ntare Rushatsi na Kiranga ngo baje bazanye ugusenga kwiwabo n'imyizerere yabo mu gihe muri kano karere kiwacu ibyo gusenga bitari bibaho nta n'uwarabizi. Ari nabo batangwe kwiyumvira yuko ibi navyo bo bikoresha mu kwaka ubwami bene bwo. Gusa ngo bakaba baratinye ingabo za Buganda kuko zari nyinshi mu gihe bo bari babiri gusa. Bumvikanye ko niyagira ico bageze ko mukuru azoba umwami nayo mutoya akaba ufasha abantu kubavugira ku Mana no kubigisha ibyiza byo kubaha Imana no kuvuga n'imigigwa yose ijanye no kubandwa. Aha niho Kiranga baciye yaciye aronkera izina ayitwa Kiranga Kirumweru. Kirumweru ni izina ry'ururimi rw'Ikinyarwanda. Babuze uko bafata ubwo bwami baciye bahera ngaho baramanuka binjira mu Burundi bwa Nyaburunga. Aha naho bagerageje gukoresha ngo ivyitwa amanyanga kugira ngo bemegwe kandi batinywe. Uyu mukuru ngo yararinda cyane ariko nayo mutoya yari umunyabwoba cyane kubera gupfa aho bararaguje ahenshi hakaba hari mu mashamba. Ngo rimwe bumvise ugwamo mu ishamba kw'intare itonto miziraroha, uyu mukuru ngo acamira abagabo afata ibigwanishwa vyiwe arahangana nayo kushika yisinzi. Aho ni mugiye mutoya wewe yari yamaze kwiruka yahunze ngo yaciye afata inkota iyo ntambwe aca yica umutwe awuremeka izosi arawikorera ku rutugu amaraso agendera mujojotako. Abamubonye barajugumiye baterwa n'ubwoba yuko uwo mugabo yoba atari umuntu bati ni gihume. Iyo ntambwe ngo yari yaramaze ibitungwa n'abantu batari bake yari yarabishe. Aho ngo niho baciye bahera ngaho batangura kuvuga yuko uwo mugabo nawe ubwiwe ari intare. Bati umuntu yishe ino ntare bati nawe ubwiwe ni intare. Ariko uko yagaragara ku isura uyu mugabo ari we ntare yarasanzwe afite imishatsi y'ubusage iyo twita Madrid muri kino gihe. Naho ngo baca bahera ngaho barenza aka kazina ngo ni rushatsi. Aho niho Kiranga yaciye ahera ngaho kubwira abantu bati ni Imana yadutumye kubatabara kandi aha barumvikana neza mu rurimi. Rushatsi aca habwa iryo zina rya ntare rushatsi kuko bamubonye ko ubutwari yari afite umushatsi w'ubusage nk'uko mwabyumvise bati ni rushatsi. Kiranga nawe aca bukubashikira ku Mana no kubavugira kuri yo. Ariko bano bagabo nta wigeze amenya neza inkomoko yabo kuko baje bavuga ati bati ni Imana yadutumye kubatabara. Uhereye icyo gihe baca batanguza ubwami baca babwita Uburundi. Uburundi ni rivuga rivuye mu rivuga ni izina rivuye mu rivuga kurunda bivuga ngo hari ubwami bwatwagwa n'abakuru b'imiryango bwinshi bo barabwegeranya babugira bumwe no kuvuga ni Burundi. Iki gihe ni naho baciye batangura kwigisha iki kintu cyitwa Imana mu Burundi bazana n'imigigwa y'iwabo. Mu Burundi nta mana yari ihari. Aha ndakeka mwese mwamaze kuvyumva yuko ari bo batanguje ubwami baba ari nabo bazana Imana. Kumbure akanya kabikunze nzobaronderera ayandi makuru avuga izina Imana uko barishikanye mu Burundi nuko abarundi bajyakiriye. Ndabashimiye cyane mwari kumwe na Olivier Omdishanyuma kandi mbibutsa kugira subscribe kuri Limo TV mu channel ni YouTube munadukurikira kandi no kuri Facebook. Murakoze cyane, bye bye.